phela nou yana ke setse ke nagana le go boela ko sepane se le sa rona sa botala ntona yanong ga o shebile ke maaka re thusa in this short notice fela
le one ke tshone dilo tsa mogot mane le tsa bo James Bond mošhita balebrele mo bone ona mošhita wa nnete ge e balebrela ke tshonya haka bona ka yo nang kwa
episode parba ke ne hape
Antonio,
I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the hospital.